ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Ikiganiro cy'uyu munsi turaha mikoro mugenzi wacu Eric Bagirubusa uri Kigali mu Rwanda.
Etienne Karekezi ndagushimiye cyane kandi suhuje n'abadukurikiye mu kiganiro dusangira ijambo. Ikiganiro cyacu cyongeye kwibanda ku kibazo cyo kwimura abaturage ku bw'ibikorwa by'inyungu rusange. Turaguma mu mujyi wa Kigali ahazwi nko muri Baninyahe Inyarutarama mu karere ka Gasabo. Ni ikibazo kimaze imyaka isaga itanu. Hari abakibona ko cyahindutse nka filime z'uruhererekane babigoye kumenya igihe zizarangirira. Ni ikibazo gifata ku miryango isaga 1400. Ubutegetsi buvuga ko bumaze kwimura igera muri 600. Burabasaba ko bajya mu nzu zubatswe n'umushoramari nk'ingurane ikwiye mu karere ka Kicukiro ibusanza. Gusa hari ababyanze bahitamo kujyana leta mu nkiko basaba ingurane ikwiye mu mafaranga. Ubushakashatsi bwa Komisiyo y'Igihugu y'Uburenganzira bwa Muntu mu Rwanda bwagiye hagaragara mu mwaka ushize w'2020 bwagaragaje ko gutinda kwishyura bagombye kwimurwa cyangwa kutubaha amategeko birushaho kudindiza umuturage mu iterambere. Kuri iyi nshuro ariko leta iravuga ko bagomba kwimuka. Ahabwana Alain Mukurarinda, umuvugizi wungirije wa leta, yari kuri kimwe mu bitangazamakuru by'imbere mu gihugu.
Ushobora kuvuga uti jyewe bampaye ingurane ikwiye y'inzu kandi njye nashakaga amafaranga. Nta kikubuza niba gahunda y'umujyi wa Kigali cyangwa y'akarere ivuga ati twe tuzatanga amazu mu nyungu za rusange wo kujya mu rukiko. Ubuse ntibari mu rukiko? Niba rero bari mu rukiko, hari inzira ebyiri mushobora kugira mukavuga mutari ko aba bantu mukabura umucamanza nyakubaha aba bantu nibasenye nibagera gute ibi bintu ntibizagira igaruriro. Umucamanza akavuga ati okay, gahunda ni muwe muyisubitse. Umucamanza aramutse asubitse gahunda twese twahagarara, ariko ushobora no kuvuga ati oya, nimukomeze natwe dukomeze tuburane. Niba mukomeje wewe hagati aho ukaba warakwimuye, nutsinda urubanza rukabitegeko bakavuga ko bagomba guha amafaranga leta se isuzugura ibyemezo by'inkiko bazabikora. Nutsindwa n'ubundi uzaba warimuwe, ubwo bizakomeza gutyo. Kandi nubwo abantu bibwira ngo kubera ko bari kuburana ntawe ujya umenya uko urubanza rurangira, ni ukuvuga ngo rero igihe cyose gahunda igihari ntawayisubitse igomba gukomeza. Ntekereza yuko rimwe na rimwe abantu batinya kuvuga ibintu cyangwa bakabica ku ruhande. Niba abantu batuye ahantu n'abandi ku ruhande bahatuye bakahita muri Baninyahe, nuko ari heza se? Nibyo bigomba gukorwa, haba Kakiru, haba Mpazi, haba hehe. Uyu munsi abantu batuye ahantu amazi y'imvura atagera haca, amazi y'umwanda atagera haca, ahubwo imvura iguye biza bikaba ibidendezi, ugasanga abantu barimo barabikandagiramo. Ibyo ngibyo bitera indwara, bitwera ibyoroza. Ejo habayemo inkangu abantu barapfa, ejo habayemo inkongi y'umuriro, babura nuko bajya kuhazimya. Ibyo byose hakaza gahunda ya leta igaragaza none igishushanyo mbonera kibikwiye kuhakorerwa. Ku rundi ruhande abantu barubakiwe imiryango irenga 600 ngo ngaza kudimbere yarimutse naho ngaho, kandi amazu yo kwimukiramo arahari. Uyu munsi ujya kureba, dufite amafoto, dufite amavideo yaho baba muri aho ngaho muri utwo duce tuba tumeze nabi, naye abandi bagiye dufite ibiganiro nabo batubwira ati doraho turi, umuriro, amazi, ibikorwa remezo n'ibiki byose baraganira. Nta muntu baturaho ibintu. Ariko imyumvire ntabwo izira rimwe. Hari n'abazakomeza kunangira bakavuga bati twebwe ntidushaka kuva hano, dutegereje ibyemezo by'inkiko cyangwa se n'urukiko nirushaka kuhatuvana, bakavuga ngo rwemeje ko baduha ingurane ikwiye y'amazu ntituzahava. Ariko hari igihe bizagera bigahinduka kwigomeka. Kwigomeka bihanwa n'amategeko mu gitabo cy'amategeko hano mu Rwanda birahanwa. Kwigomeka ku buyobozi, kwigomeka ku mupolisi uri mu kazi ke, kwigomeka ku muntu ushinzwe umutekano. Nibiba ngombwa hazakoreshwa itegeko. Urumva ibiganiro rwose birahari n'ejo bundi. Kugeza igihe ibintu bigomba gushyirwa mu bikorwa, ariko nk'uko tubivuze tubisobanure neza, nibiba ngombwa amategeko azakora.
Icyakurikiye, ubutegetsi bw'akarere ka Gasabo bwihutiye kumvisha abaturage ko bagomba kwimuka. Aha murumva Madamu Pauline Umwari, umuyobozi nshingwabikorwa wa Gasabo.
Twaje kubaha amakuru kandi tunabasaba kugira ngo tujyanemo. Ibihe by'imvura birageze, murabizi neza. N'ubushize nibwa nagira gice cyo hirya, toilette zimwe amazi araza akajyamo ukabona yuzuye, bikadendera bikamanuka ukabona abana barabigendamo. Hari amazu yanyweye amazi, ubona imvura ishobora kuva ikagutera ikibazo. Kuri iyo tugarutse hano haba hari impamvu y'amakuru kandi kugira ngo tubahe ibihe bigeze. Inzu muri iyi minsi rero zabuze, nta mpamvu yo kugira ngo imvura igwe nirangiza inzu ikugwe hejuru iba yakutwarira ubuzima. Icyo kintu mu cyumba turabasaba ngo kuba badaheruka gusura hariya tanga bafite amakuru ababwira ngo nta nzu zihari bose mutabasha no kubona uburyo bwo kujyayo tutayari kubafasha kuhagera mugasura mukareba utaheruka kuhagera udafite amakuru ko inzu zihari hari igihe wigumira aha akagira ukubeshya ati nta nzu zihari nawe ugahora ubifata ku inzu zirahari muze muzisure muzirebe ko zimeze zirahari icya kabiri ni ukubasaba kwimuka rwose aba ari ukubategura kugira ngo muze mwimuke imodoka zo kubimura zirahari pasiteri mu byumbe nkeka ko mubimutse rwose muzi ko twabafashije kugerayo n'ubundi cya gikorwa cyo kujyanamo kugira ngo dufashanye turacyakiriho cyo kubimura kugira ngo tubagezeyo wenda hari uwishoboye akadufasha kwimuka buriya nabyo ntitwabyanga rwose ejo uvuze uti mfite ikamyo yanjye nabyo ntacyo byadutwara nabyo aba ari byiza ni ugufashanya cyangwa se nawe ari kwicira ikamyo ukwimura ukayishyurira mituweli abantu nka babiri nabyo nta kibazo ni ukujyanamo nk'ubuyobozi ujya mu cyumba icyo tubasaba rero ni ukugira ngo mutangire mutegure mwumve ko buri uzimuka ari ubwitende ejo nzimuka ejo bundi nkabitegura n'uwaba ari tayari aka kanya ejo twabitegura tukamwimura ukazana imodoka tukamufasha kwimuka mwiseka buriya buri wese agira ubuse bamwe niba ari hariya ntibahageze abandi bakaba bakiri hano imyumvire ntizira rimwe ariko icya mbere murabizi neza ko mwese mugomba kwimuka kuko umushinga w'inyungu rusange ni ihame ko mugomba kwimuka icyo murakizi ni ihame ko mugomba kwimuka hano aho umushinga w'inyungu rusange uzagarukira hariya murumva hari uvuze ko atarabizi mubimenyereye ngombwa ugomba kwimuka kandi kwiruka usaza imigeri utinda kwimuka uyu munsi twumvikane iyo mwari muzi ko ese mwiga uzinduye mbaye ijambo reka tuze twoze ubundi mbaye ijambo hano hantu mugomba kuhimuka ni ihame ni itegeko murabizi hari umushinga w'inyungu rusange ugomba gukorerwa hano kandi no gukererwa kubera ko inzu ubu zarabonetse biravuze ngo namwe nimuze mwibuka muzigane nibyo
madamu umwari nawe yagize n'icyo avuga ku bajyanye leta mu nkiko
hari abari mu nkiko turabizi kujya mu rukiko icyemezo cy'urukiko ntabwo gikuraho ko wakimuka kuko urukiko niruza nirutegeka ngo turabizi aravuga ati ngiye mumpa amafaranga ngiye nzaguma aha none si umunsi w'ubuyobozi ntiwaha amategeko y'ubuyobozi waha amategeko y'igihugu igihugu ntikikubwira ati twese turagura mituweli ntituyigura wavuga se ngo njye sindwara ndi umujene ntayo ngura iyo ubuyobozi bwa leta n'inyungu rusange nta muntu ugomba kuva muri gahunda y'igihugu mu buryo bwa rusange ntabwo bibaho ngira ngo murabizi niba umuntu agiye hanze ya gahunda y'igihugu hari igihe usanga hayakoreyemo ibyaha kandi iyo ukoreyemo ibyaha bishobora no kurangira niyo mpamvu ubona habaho n'amategeko yo guhana uwakora icyaha murabizi ariko nubwo hari nta gahunda ihari y'ibyaha nuko nagira ngo mbereke ko gahunda ya leta nk'inyungu rusange nta muntu uyibangamira iyo igeze twese tugomba kuyubaha kuko imeze ababa baragiye mu rukiko turabizi nabyo birahari biri mu bibazo mujya mutubaza kenshi n'ubundi icyemezo cy'urukiko icyo giteganya nicyo twubaha ariko ntibivuga ko amazi yaza akagutwara ibyuma tukabyemera icyo mucyumve hari gahunda si namwe mwenyine hari gahunda y'umujyi wa kigali ndetse n'igihugu cyose muri rusange yo gufasha abantu gutura neza gukura abantu mu manegeka kugira ngo muzi umudugudu wa noruveje noruveje hariya ahitwa karama noruveje ni umudugudu utuyemo abantu bavuye muri utu turere tw'umujyi wa kigali nabo bagiye bava ahantu hashobora gushyira ubuzima bwabo mu kaga hari abo inshuti muzi hari abandi muzi batandukanye hari abavuye kuri iriya misozi ya gatsata harabavuye hane kimihurura iwacu mu myembe gasabo harabavuye kicukiro harabavuye kimisagara bajya gutuzwa muri zanzu muzi ziri karamaza mataje murabizi ziri hari ahitwa Norvege niyo iyo zina byiza tubwira abantu bakahamenya biriya byose ni igikorwa cyatangiye kuva na mbere yanyu ubu rero namwe ibintu byose bigenda bigira igihe.
Muri iki kiganiro turumva ibibazo by'abaturage bageje ku butegetsi, turumva iki bigiye gukorwa kivuze mu rwego rw'amategeko. Bahaye kaze dutangiranye n'uyu muturage.
Ubyo kuri banya kwa bayobozi hano abaturage nubwo mwe nabari kuvugira hejuru haga ni byishimo nakubabara bafite bari gutenza namwe bayobozi nimwe muri kuteza urwo rusaku hano abaturage bari kugendera ku myanzuro ya njyanama y'akarere kafashe ushaka ingurane y'inzu azayihabwe ushaka ingurane y'amafaranga nawe azayihabwe. So muri gutsimbarara rero ku kintu kitwa ingurane y'inzu ya Busanza nimwibuke ya myanzuro muvuge muti ese ya myanzuro yanjyana bakavuga ngo ushaka ingurane y'amafaranga we turi kumuteganyiriza iki nikomeza kuvuga ngo inzu rwose inzu yishaka yijyemo ntawe umuhatiye kuyijyamo ariko ushaka ingurane nawe amafaranga nawe ayafate ajye gutura aho yishakiye nye kuba bayobozi mwe kwica amategeko ari mwe muyashiraho itegeko rivuga ko kwimuri ibikorwa by'inyungu rusange umuturage ahabwe ingurane ikwiye kandi yumvikanweho hano ntabwo turi kumvikana ku ngurane ushaka ingurane mu mafaranga muyamuhe ushaka inzu muri amuvandimwe nawe bwose n'uburenganzira bwo kuyifata n'undi wese ushaka inzu hano agenda yifata n'uburenganzira bwe ariko n'ushaka amafaranga nawe mworohereze umuhe amafaranga ubwo butumwa mu butegerezi no kwa nyakubahwa perezida wa repubulika akemuri adusanzwe yumva abanyarwanda bose mureke gukomeza kugumura abantu baturage mubangisha n'ubuyobozi ntabwo ari byiza abakozi
mugenzi we nawe Jean de Dieu Shikama ahawe ijambo
ariko ikintu zanye uyu munsi nagishimye uko ubushize nakubwiye ni uyu mukino tumaze igihe tuwukina nimuwushyire kuri finali tumenye ngo ni ingufu zirakoreshejwe cyangwa se tugiye ku mahoro ingufu zo ngo zatangiye namenye ko ngo hari tingatinga 20 turazikujyana amazina igihari rero njyewe Deya ndi umuntu wakurikiranye uyu mushinga kuva utangira kugera n'uno munsi hari n'igihe njya nguha amakuru n'uburebe uriya mwanzuro yavugaga nguhaye kuri telefone ayo mu kanya ubu ugera ku karere uwusome hari umwanzuro wa kabiri uravuga ngo igihe cy'iyimura abazahitamo indishyi ikwiye y'inzu hazabaho amasezerano yihariye uri bubibone kugira ngo igihe cyo kwiyimura giteganywa n'itegeko kitazarenga icyo gihe ni iminsi 120 yateganywa abantu mufitanye ubundi amasezerano yo kujya mu Busanza urabazi ni ba bandi wakijije ibiza twebwe dusigaye ku butaka ubu dusigaye dutuye Nyarutarama ntitukibabonyayo kugira ngo imvura igiye kugwa twaho dutuye si muri cya gishanga mwakuye mw'abantu musoma uwo mwanzuro twebwe ntitwigeze twanga kwimuka ubu butumwa namwe banyabamakuru muwushyire hose ariko se turimuka uti hashingiwe kuri he tegeko iryo tegeko naryubahirije uwo mwanzuro urasobanutse noneho abatazahitamo indishyi ikwiye y'inzu bazahabwa indishyi ikwiye nk'uko biteganywa n'itegeko mu ngingo ya 35 babibona mwaho aho ivuga ko indishyi ikwiye ishobora kuba amafaranga y'u Rwanda cyangwa ubundi buryo bwumvikanwa uwo mwanzuro wa mwawubahirije mukareba ko hari umuturage urarahana twagiye mu nkiko hari ikintu umunyamategeko w'umujyi wa Kigali turi kuburana ntabwo ari amabanga amennye kuko urubanza rubera mu ruhame si mu muhezo wowe ubwe safari yarivugiye w'umujyi ngo ntabwo ari indishyi ikwiye turi gutanga ntituri kwimura ku mpamvu z'inyungu rusange turi guca akajagari ziriya nzu ni inkunga ya leta umucamanza aramubaza ngo nyuma yo gutanga iyo nkunga ubutaka mwimuyeho umuturage buzaba ubwanjye yari iminwa buri cyo asubiza umucamanza rero mwereko twubwira ibikorwa by'inyungu rusange mwirengagije ko hari mwishoramari uwo mushoramari twaje kubaka inzu hano akazayigurisha n'umwana washika muzaza kwiyigiramo umwana washikama azakinyarutarama imvura ni munyagira agenda aryame kugira ngo twumve ko ari ibikorwa by'inyungu rusange naho uri uri kutujijisha ngo nyakuba perezida ari kutwubakira amazu yimubeshyera ibi bintu biri ku karubanda isi yose bimenye batagira ngo perezida ni uri kurenganya abaturage ba Nyarutarama ni ishoramari byabizanyemo ruswa na komisiyo rero nitubona
nawe kuri mikoro ati
yaha icyo nshaka kuvuga nange na politiki kiganiro mu gitondo numva murashaka kuduteranya na leta nubwo muri leta ariko natwe turi leta kuko turi abaturage ba leta nkuko mwavuze ko mutureberera icyo nshaka kubabaza ni iki kubera iki umuyobozi yavuze ngo umuturage utazimuka azaba yigometse kuri leta hari itegeko rimuhana mu by'ukuri muzaduhana ko twakoze ko naje ngahaha nkaba ntuye nkaba mamaze imyaka wenda irenga 15 iryo tegeko niba rije 2010 ejo bundi mu nta myaka ibiri ishize ni gute muvuga ngo umutengo hari itegeko ngo rishyiraho ngo busuzugwe polisi ngo umuturage muzamufata nk'uwigometse kuri leta amategeko y'u Rwanda amukurikira ese umuyobozi we mu muturage ku ngufu atamuhaye ingurane kwi itegeko rizamukurikirana n'iri ntabwo ibi bintu bishakeje nta n'ikintu mwikoma amashyi kuko turababaye ikindi mu by'ukuri mutusobanurire neza ahantu nimba haragurishijwe mwatubwiye neza muti udashaka mu Busanza nashaka ubundi buryo yajya kuba inzererezi yajya gushaka ahandi aba yajya kuba impunzi ariko agende neza nagaruka azatakambira igihugu nk'umuntu wabayeho nabi avuge naho yari atuye mumufashe mukurikije umusaruro muri kubyaza ahandi mwamukura ibyo nabyo birashoboka ariko mu by'ukuri nimutubabarire natwe imitima yacu irahungabana ibikorwa bya leta ntekereza ko mu karere ka Gasabo ntabwo Nyarutarama turaba nyuma mu kudakurikiza gahunda za leta ibyo mudutegetse byose gahunda ya leta tuyijyamo ariko namwe ariko ibi bintu mudukorera mu by'ukuri nubwo muri abayobozi kandi wenda namwe mushyira mu bikorwa ibyo bababwiriza mufate imyaka 5 tumaze duhanganye n'iki kibazo ubu ngubu mwifashe mukishyira mu mwanya wacu ubu ngubu muzanye umuganga udupima hano yasanga abantu bafite ubuzima buzima ntabwo twese twarashize twashize kubera iki kubera imitungo twashatse mwatubabariye umwanzuro wa njyanama akarere ka Gasabo wakozwe wakozwe n'abayobozi bagenzi banyu amategeko bavuze mukayubahiriza mukagendera kuko mwabasimbuye ibyo bagiye bakora ariko se niba none uyu munsi wa none hari amategeko hano mu Nyarwanda hakaba hari n'amategeko arengera umushoramari turahagarara mu kihe ese muratureberera cyangwa se muri kureberera umushoramari ubwo niba mwaratugurishije nyine nimutubwire tuvemo ako kutubwira ngo inzu yaruzuye ikindi mwakomeje mu gitondo kuvuga ngo hari umuntu ufite ngo inzu ya shambrete ngo mwahaye inzu ya 14 million ako hari n'ufite miliyoni zirenga 35 agaciro ke k'inzu ya Busanza gafite 35 million umuntu uri hejuru ya 35 k'ibindi mubivuga ku mugaragaro kuko ibyo mutavuga ibyo mwamugeneye murakoze
mukavukira tumbazo mwa kubatizwa bene yo nibo bene umugi
Murakyateza amatwi ikiganiro dusangira ijambo turi ku ngingo yo kwimura abaturage ku bw'ibikorwa by'inyungu rusange mu kagari ka Nyarutarama mu mujyi wa Kigali hazwi nko muri Banyahe Murakyumva ehabagira ubusa Ijwi rya Amerika imaze kumva icy'abaturage n'ubutegetsi bakomeje kutumvikanaho twahamagaye Maître Innocent ho ku bwayo wunganiye imiryango myinshi muri iki kibazo aragaragaza ingaruka kuri iki kibazo mu rwego rw'amategeko
era na izirigenga kandi neze kugirwamo akuvuga ngo tugendeye ku ngingo y'ijana na 151 na rimwe itegeko shinga iteganya yuko ubutegetsi bw'ubutabera burigenga tubuvugirwamo n'ubuvuga ngo iyo tuvuze ngo ubutegetsi bw'ubutabera burigenga ubutabera ni iyo risoti ya nyuma niho hantu hanyuma hagomba gutaranshaka akavuga ngo uyu nguyu n'uyu uyu nguyu ararenganwa uyu ibyo akora biri mu kuri Niri kirego cyagiye mu rukiko inzego zose zose zigomba kwirinda yuko ikiburanwa kiba disipari cyangwa se kiburirwa irengero ibuze cyuko bagiye ko bakabimura ku ngufu kandi urukiko rutaraca urubanza ikiburanwa cyaba kizimiye n'icyemezo cy'urukiko nta kintu cyaba kije gukemura kuko mu by'ukuri uburenganzira umuntu urukiko rwakagombye kuba ruzamugenera rwakagombye kuba bwaramaze guhungabana rwarapfuye tugasanga rero kuriya ni ukudaha agaciro inzego z'ubutabera ni ukuzivogera rimwe na rimwe ugasanga ntabwo mu by'ukuri ari ikintu gishobora kugaragaza ko ubutabera bwacu bwigenga bifite ingaruka nyinshi cyane bakagombye kurindira bakareba niba urukiko ruzategeka iki urukiko ruzakemura gute icyo kibazo kandi nanone ugiye ukareba urareba ugasanga umujyi wa Kigali aza kubigira umuco kuko nureba ku kibazo no ku kibazo kiriya sitasiyo ya Nyabugogo kwa Mirimo ibuka neza yuko n'urukiko rwo rwari rwamaze kuvuga ngo ahantu ntihazasenywe ariko baranga barahasenya
mwe nta mpungenge mufite ko ibyo mwaburanye bishobora kuzaba imfabusa
uko bigaragara dufite impungenge nyinshi ubwo zirenze ijana ku ijana z'uko ibyo twaburanye byose bizaba imfabusa kuko ni ukuvuga ngo niba twaraburanye dusaba kudasenyerwa kandi tugahabwa ingurane ikwiye habanje no kuduha n'ubutinde bushingiye ku cyemezo cyajyanama yahoze ari akarere ka Gasabo icyo kuri ni ikintu kigaragaza neza yuko niba bagiye kuzana katerepurari nk'uko numvise mu itangazamakuru ritandukanye umuvugizi wungirije wa leta yabivugaga n'abandi babivugaga tureba tugasanga mu by'ukuri ibyo twaburanye byose birenda kuba impfabusa
kuri inshuro ubutegetsi bw'umujyi wa Kigali buravuga buti bugiye kwimura abaturage ku bikorwa by'inyungu rusange nyamara mu rukiko mwaburanaga bavuga ko ari impuhwe bagiye kugirira abaturage kubera ko ngo bubabaciye muri humye bubaka mu kajagari
ahubwo ubyukuru harimo kwivuguruza gukomeye mu rukiko baburanaga bavuga ngo bagiye kwimura ku mpamvu z'akajagari ariko izo mpamvu ntabwo amategeko ziteganya murebe ingingo ya 34 itegeko shinga iteganya ko umuntu ashobora kwimurwa kuziye mpamvu ni ku mpamvu z'inyungu rusange kandi umuntu akimurwa abanje guhabwa ingurane ikwiye icyo ngicyo cyo ndumva icyakagombye kuba ari ikintu kigaragariza urukiko ko ibyo bavuze mu rukiko ari imfabusa ntabwo bariya abantu benda kubimurwa ku mpamvu z'akajagari ahubwo bagiye kubimura nk'uko twabigaragarizaga urukiko ku mpamvu z'inyungu rusange icyo umujyi wa Kigali uvuga ngo ugije kubimura noneho ku mpamvu z'inyungu rusange ibyo turabyemeza twese duhakana yuko ibyo bari bari abaturage bari basobanuriwe ko hari umushinga wa Savannah Creek uje kububaka amazu y'icyitegererezo mu rwego rwo kugira ngo bashyiremo umugwi kuko igishushanyo cy'umujyi wa Kigali abo mpagarariye nabo nunganira bose babyemera uko bakemera kwimuka niyo bemera kwimuka rero kuri izo mpamvu z'inyungu rusange ntibakurikize igika cya 34 cy'itegeko shinga kivuga ngo umuturage yimurwa abanze guhabwa ingurane ikwiye niba ari ibyo byemeje kubimura ku mpamvu z'inyungu rusange none iby'akazagari babivuyeho niba bansaba ingurane ikwiye uwemere inzu ayihabwe uwemererwa guhabwa ikibanza ahandi ayihabwe uwemere guhabwa amafaranga k'ingurane ikwiye nawe ayihabwe
mu mboni yanyu amaherezo azaba yayo
amaherezo nta yandi uko bigaragara niba ihame bita rule of law kugendera ku mategeko niba umuturage ari guhungabanga mu buryo bumeze gutya mu by'ukuri byaba ari agahomamunwa kuko si ubwa mbere si ubwa kabiri n'ubutu bigaragariza leta bari abaturage bafite abandi baturanye bimuwe mu kagari kamwe mu mudugudu itandukanye ariko bamwe bahabwa amafaranga mu by'ukuri ibyo basaba ni uburenganzira bwabo ikibazo ni uko batanga kwimuka ntibabahe ingurane ikwiye bumvikanyweho n'ibitaba ari byo rero twebwe icyo tuba niba amategeko atubahirizwa ni icyorezo ni amakuba biteye isoni kumva leta y'ubwayo ariyo ishyizeho amategeko idashobora kuyubahiriza ni igisebo gikomeye ni gute umuturage amutegeka kuba yakubahiriza amategeko uwayisha bakamufunga uwayisha agahabwa ibihano biteganywa n'amategeko ariko leta yo igasubira inyuma ikaba ari itesha agaciro ya amategeko yakagombye kuba ayireba ni ikibazo gikomeye rero ni ikibazo gikomeye kigomba gufatirwa umuti n'urwego rubireba ariko wakagombye kuba ari urukiko urukiko rukajyamo hagati rukarengera uburenganzira bwa muntu kuko ingingo ya 43 y'itegeko nshinga iteganya ingingo ya 43 y'itegeko nshinga iteganya yuko ubutegetsi bw'ubucamanza ari bo murinzi w'uburenganzira bwa muntu niba se n'urukiko mu by'ukuri ibyo rwendaga gutegeka cyangwa se twarushyikirije ikibazo rukaba ariko bashaka kugira ngo bivange mu mirimo y'inkiko uko bigaragara harimo ingaruka ebyiri urwego rw'ubucamanza babitesheje agaciro n'ihame ryo kubahiriza amategeko naryo bariteshije agaciro bigaragare neza yuko u Rwanda bikomeje gutya u Rwanda rwaba ari nko mu ishyamba ry'inzitane aho inyamaswa irutindi ikoresha ibyo ishaka ije irya ikayitunga nta kibazo twavuga yuko u Rwanda rwaba rugiye kumera nk'ishyamba ritagira umutware.
Depite Frank Habineza, umwe mu badepite bakunze gukurikirana iby'iki kibazo, nawe twongiye kumubaza uko abibona cyane kubarangije kujyana leta mu nkiko.
Njye ku giti cyanjye numva biri mu nkiko baba gutegereza umwanzuro w'urukiko. Niba abantu bajuriye icyemezo runaka cy'ubuyobozi bikajya mu nkiko, biba byiza ko abantu inkiko zibona zigatanga itegeko rya nyuma noneho icyemezo cy'urukiko kikaba aricyo cyakurikiza.
Ubuyobozi se ko buvuga ngo buranga ko bashobora gutwarwa n'inkangu n'imyuzure ngo batuye mu manegeka icyo cyo mu
manegeka ubwo urumva ibintu bitandukanye. Niba ari ibijyanye n'amanegeka ari ahantu habi abayobozi babufiterezo bavuga ati ni habi cyane amazi ashobora kuza akabatwara, ariko niba ari ahantu heza be babandi bafite ahantu habo heza bakavuga ko bashaka kubatwara mu Busanza icyo gihe ni dosiye zabari ebyiri zitandukanye. Dosiye y'amanegeka itandukanye na dosiye yo kwimura abaturage mu nyungu rusange.
Ubuyobozi noneho buravuga ngo bugiye kubimura mu nyungu rusange, ariko umujyi wa Kigali mu miburanire ukavuga ngo uri kubimura ngo batuye mu kajagari mu buryo butemewe n'amategeko. Ibyo bintu nabyo ko bihabanye
nkuko nanjye nari mbivuze, numva ari amadosiye abiri atandukanye. Ahubwo kubimura mu nyungu rusange nuvuga ngo ubutaka burakenewe kandi turabibonye ko bwakenewe ko batangiye no kubaka amazu meza.
Yego,
ubwo ntabwo bavuga ko yaba ari mu kajagari, ariko biramusera ahantu bigaragara ko ari ahantu habi kuri ubuzima bw'abaturage bwagirwaho n'ingaruka mbi. Icyo gihe leta yaba ifite inshingano yo kubashyiriza ubuzima bwabo ibindi bakabijyaho nyuma bakabiganaho nyuma.
Inshuti bakunzi badusangira ijambo ya none nyisoreje aha, nshimiye buri wese ku musanzu we mu kiganiro, nshimiye kandi namwe mwadukurikiye, mukomeze munogerwe na gahunda zacu. Mwumvaga Eric Bagirubusa nahuta.
Turamushimiye mugenzi wacu Eric Bagirubusa ari i Kigali mu Rwanda. Namwe abakomeje kutwumva, twongeye kubashimira umwanya mwafashe mukurikira ibiganiro byacu hano i Washington. Mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi. Mwese kandi mukomeze mu